gentlemen.
I balagay may magmay magjambal jaj pa payada so on bobo la gem ndaw rifis ki la de go rifis ki xana real go rio rio la de go fi ci lam fori bubul mbeu sa real.